iyo madow la socda ay bay islaamiyada tagayna sheedayo qadiga meel badan dadka ka jirtaan.